Thank you. Inota itanu yiyongera kugira ngo umukino uri mu ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sports.